Ekwanya shen so di ampeni mfuwa jon o man gana fanenye na eyi. Peni mfuwa se. So wia ebe buwa ama si wobi ishushe wobia enye se. Wobi be jina kwa nche bebi achele se. Wofa koko wula woko sikiyo subura pono mua. Ansan wako duru bebia woko. Sa ekwany din chuo ene enshishe ya ampeni mfuwa se. Wafrenu street name yi. Woma ampeni John Dramani Mahama afie tre muo. Wadi tuja se. Wama asambri sanase mpote muwa vuduwe nyina ampeni mfuwa dedano. Bosome du ngotre. Si wonu mwishe na se. Edwuma ewomfa nyamma Ghana entumi ente se mpotemu awodo soom panimfo ye deda no bedi wo mampani asem a wodi tu dwen so dia ene ene wose fo osuo bosume ne da ye tosuo edu ennan wonum nyina atumi eye edwuma no ewie emfidi e wose wonum etumi ede ehwe na saa kwan edi ntwo ye awodwo wo magimo wodi hwe ni ye no edwuma ko bi emofri India manum a wonum na ehwe aye se edwuma no eye anat technologies mpanimfo se wonum de saa na die ene mfidie ni nyina kɔ ye asese no se wonu mu eye saa akwan edin toɔ no a emfidie ibetumi aboabo amwo hu kwan no efritia ekositia ya abɛfo mfidie ya wo frɛ ne satellite bi ene wode ehwɔ saa adwuma no empotemu ahodo abɔde saa mfidie eduru hɔ mpanimfo se wo bu hu nkonta na eye makomako edu ebaako
ɔmo bam no mabɔn se ne ɔmo matima ye ne dada no mbeye ne se ne beye a ebeye ne se ne yɛpɛ no enti na yedom ebem yi equipment ni na ye ready and from Monday no this is no bet me ababeje no already am my preliminaries no dada awom gusu eye no dem my ne dada but enema equipment no kwa na is have no bet me capture data no computers no so no ways na ejuma na timi kwa no but say street need o many identify name o some to so many identify but e ba ejuma na ngasa na GPS no be for coordinates no na eno na equipment no ko bo am no o metimi aye
opani abedi a chire ya bono enna wosi India man no anamu ewo man Ghana mu Ajanish Kuma enkwama twetwe mu no enwode atudwa se se Ghana mpanimfo etumi ayo san hyehyeye ne papamu se wonumu ebe kyerekyere kwa betutudin a ebe buoyie ama senye enka biribi atwa mu o man Ghana mu so obi ebe gya maade bi a dis wo kyina ana se wode fawie mu ansan wode akono ni nyina atwa ama wo hu obi apona no ede na kyede ana se na maade akoma no.